Kua whakamaoritia te pukapuka reo Portuguese I tuhia rā e pāna ki ngā iwi taketake o Brazil, me te aha kua whakarewahia ake taua pukapuka ki roto o Aotearoa nei. Ko ngā kupu no parihi te kaumā iwa, ngā ahurea iwi taketake, te ingoa o te pukapuka. Ā, nā te kāwanatanga o Brazil I whakaputa, nā ngā tāngata rongonui I tautoko. I tōna whakarewatanga a Peata Melbourne.
He kaupapa e whakanui ana I te hirana o te reo tūturu o Aotearoa.
Kei te aroha mai rātou ki a tātou, te wi Māori, hei ārahei tonu I a rātou I roto I a rātou mahi, pānga ki ngā iwi taketake o reira.
Ko tōna tikana, he whakawhānui mātauranga I waina I nei iwi taketake o parihi me Aotearoa. Ka whai tonu ko te whakawhitiwhiti tangata.
And I think it's very important to have this way of interaction. So the Maori communities here will have a way to learn better about our Maori Brazilian cultures, and also we will have a material of interaction.
He nui ngā mahi kei reira, mahi Pākihi nera, hei ako mā tātou. Kia au pai ke tono ngia a tātou tamariki ki reira ako ai. Mā te kāwanatanga e utu.
Ko te māngai kāwanatanga parahi tēnā e ako ana I te reo, me tōna tū whakahihi I tana whai kōrero I te reo Māori me te mita parahi.
He honore, he hororia ki te atua, he maunga ronga ki te whenua.
Ko te whakawhitina o Naiwi Erua I pupuake I te tau 2001 I te wā I whakatuwhera e te kāinga māngai kāwanatanga o Aotearoa ki parahi. Te kaumārua tau kā pahure, ko tēnei tangata tonu I ārahina kia pāhotia mai te reo Pōtikihi ki te reo Māori.
The book is also translated into English, so not only for the Māori communities but also to Pākehā, this will be useful.
E ai ki te whakamāori, he taumata anō me eke hia.
E timatanga noi, ai, te rapea ko Ngāti Prou, ka tino ngā kaunui ki te mahi, nā te mea Pōtikihi rātā.
Ko tuhia te reo Pōtikihi ki te taha o tā te Māori ki etahi wāhana o te pukapuka, me tō rātou tumanako hoki, te rapea, ka huri te Māori ki te reo Pōtikihi. Peata Melbourne, te Karere.